Oimore nyakora maga jwang' kamoro amora ma intiere, ageno ni otieno mari dhi e yono makare kawachako giko mar odira. Mana kaka ne asingonu saa achiel, wabiro bedo koda wendo e chenro ni, mabende mano okil Gad Aguko, kabende wabiro twak kotenore koda chik doho mogol kawuono ma tweyo ogai mar obila ma Kojolo Gabriel Masengeli kuom thuolo mar dweche auchiel mar ng'iyo kuma pek mar chik nitiere. Pani nitiere chik motenore kod apisas manie tich koluwore koda weche mag kumogi, bende gie sani onge. Masengeli osebedo ka tiyo mana e yor Kojolo kaluwore ni jalno ma bende ne owal mondo mi okaw kom mar ogai mar obila mano Douglas Kanja nyaka sani pok otiek puodho kod od bura mamalo. Gima koro kelo penyo maduong' ni po nono ni Masengeli biro dhi nyime mondo mi otiek kum mare ma dweche auchiel. Tendo bila biro chalo nade? To chik wachang'o kotenore koda apisa mar sirikal mabende koro oseyud koda ketho ma otwe. Onyalo duogo mar mondo mi odhi mbele koda tije, koso chik lero ni toka osetweyi to koro nyiso ni ok in kare mar bede e apisi mar sirikal. Nyakoro mogi, mano en twak mabiro mbele kanyo. Kao kamano, magi moko kuom weche ma wamiyo pek.
The contemner, Mr. Gilbert Masengeli, is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeli is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed.
Ugai mar obila ma Kojolo Gilbert Masengeli ong'adne twech mar dweche auchiel kuom chayo chik mar doho ma pacho ka.
Ministry yake inaitangwa Interior and National Coordination. Atokereze, aende kwa mwananchi, ndio a coordinate sasa hii kamati, ndio iweze kuingia mashinani na ndio watu watusikie kwa urahisi.
Uchaguzi uliisha, sasa ni wakati wa kazi. Hao wananchi wanataka kufanyiwa kazi. Hawataki mambo ya siasa.
Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwero jood bura ma pacho ka mondo we record siasa manono ka thoth jood bura ma Mount Kenya koro chae. En higni ariyo nyaka ne William Ruto cha MoMA kaka jatend piny. Bende osetayo chenro mag somo ma pacho ka kare. Machiegni nyakora mogi tudi kodwa e namba mar ote machuok 2360. Yudwa kanye mbui mar Facebook, wantiere mbui mar YouTube, bende yudwa kanye mbui mar Instagram kaachiel koda mbui mar X. Nyinga Simfrozo Okinda, jalopo marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni doho ma malo ong'ado bura mar tweyo ogai mar obila ma Kojolo Gabriel Masengeli kuom thuolo mar dweche auchiel kuom chayo chik mar doho. Jal buche Justice Lawrence Mugambi wacho ni onge ng'at mapek ma oingo pend chike kendo chiko Masengeli mondo chope doho mar chako twech mare. Kaka jafamo marwa Chris Owino leronwa, Masengeli kata kamano nigi ndalo abiriyo mar dhi e doho mar chiwo ywak mare kata kwayo ng'uono ka odwaro mondo kik tweye.
E ranyisi machielo mayango oteku mar bad migao mar doho mapacho kae e buo katiba mar 2010, jal buche mar doho mamalo Justice Lawrence Mugambi ong'ado bura madino ne ogai mar obila ma Kojolo Gabriel Masengeli e odang'ech kuom thuolo mar dweche auchiel kuom chayo chik mar doho.
The significance of this sentence today is to vindicate the cherished principle of the rule of law in our constitutional democracy by restoring the dignity and the authority of this court in public interest. Borrowing from the South African Constitutional Division, the contemner shall serve sentence as follows. The contemner, Mr. Gilbert Masengeli, is sentenced to 6 months imprisonment.
Ka ochiwo ng'eto mare bang' Masengeli rem chopo e doho kuom thuolo mar auchiel mar duoko penjo e wi lal mar rowere moko adek mawuok e gwenge mag Kitengela, Mugambi ochiko Masengeli mondo ochop e apisi mar ogai mar obila mag kuonde twech ma onge leo mar chako twech mare. Ponono ni Masengeli orem timo kamano, jatend migao mar arita Profesa Kithure Kindiki o meeting mar neno ni Masengeli ochako chamo oganda.
Mr. Masengeli is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. In the event that he does not submit himself to the Commissioner General of Prison Service as ordered, the Cabinet Secretary for the National Interior must take all steps that are necessary and permissible in law to ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on him.
Kata kamano, jang'ad buche Lawrence Mugambi onyiso Masengeli sura mar ng'uono bang' miye thuolo mar chopo e nyim doho e bwo ndalo abiriyo mabiro mar lero gimomiyo ne orem chopo e nyim doho kuom thuolo mar auchiel mokalo ka odwaro mondo ong'uonne.
The court nevertheless finds it desirable to impose this sentence as a coercive order as opposed to a punitive order. In that regard, Mr. Masengeli may avoid serving this sentence, and therefore, in that regard, the court shall suspend this sentence for 7 days only. The acting inspector general of police can redeem himself and comply by availing himself before this court in person to answer to the issues he has been avoiding in default. The sentence shall automatically become effective.
Justice Mugambi ochung' kar tiende ni kata odoko ni Masengeli nigi lemo maduong' e sirikal, ne ong'ado bura makamano kaka yo mar rito ratiro mag oganda jo Kenya mane ogoyo ombulu ne katiba mar 2010 mar kelo telo makare.
Deliberate defiance of court orders brings impunity, particularly when it is done by those entrusted with public power, as it is inconsistent with the purposes and the objects of the Constitution. In passing this sentence, I am conscious that it is directed to the highest ranked police officer in this country. He is still in office. That might pose a challenge in the enforcement of the order, since in police service, seniority is highly regarded. That, however, cannot deter me from pursuing and standing firm in the defense of the aspirations of Kenyan people who desired at the time of enacting this constitution to have a country that is governed by adherence to the rule of law.
Kaka yo mar nyiso luor mare ne tije mar jal buche, Justice Mugambi osomo kuong'ruok mane osomo e kinde mane ocham muma kaka jal buche marito pen chik ma pacho kae.
Part of the oath of office that I took as a judge states as follows: I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya. End of quote.
Gichia, Justice Lawrence Mugambi omedo paro ne jotelo kod oganda jo Kenya, ji duto romre e nyim katiba, kendo onge ng'at mapek mare ohingo pend chik.
The constitution of this country is supreme, and Article 2.1 reiterates that by stating that it binds all persons and all state organs. No man or state organ or authority is above the Constitution. The Constitution command through this court is that I uphold the rule of law by protecting the integrity of the judicial system.
Masengeli ne orem chopo e nyim doho kuom thuolo mar auchiel mar chiwo ler e wi lal mar Jamil Longton, Aslam Longton kod Bob Jagi mawachore ne ondhi kod joma ichichgo ni obila e kinde ng'anyo mag kwedo sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakoromogi mana kamano tok report mar Chris no bende makelo wa twak mana kaka ne wasingo antire koda wendo e studio ma nyinge Gad Aguko eno kil kama loka mabende olony e weche mag chike mapacho ka machigne enya e studio kilo kado ni mondo mi wakaw thuolo malach gi dhok joma nyalo winyo mathoth chik madoho golo ne jatend kata ogai mar obila yor kojolo Gabriel Masengeli onyiso nang'o dhok mayot.
Chikno onyiso ni gie seche gi onego bed ni en gi ndalo abiriyo mar terore mbele doho mondo odhi opuodhre ni makosa ma oseyude godo gie seche gi. Koro nyiso ni ka koro ndalo abiriyo mane omiye gi okalo kogik tich abich manyien to onego bed ni odhi ir ng'amotelo ne jela ma Kenya kae mondo mi osoye iye kuro mondo okaw dweche auchiel. Kendo kopo ni ok odhi ir jatelo mar jela to onego bed ni Migosi Kindiki motelo ne Interior onego bed ni make mondo enforce order noendo.
Mano nyiso ni kuom ndalo abiriyo gi po nono ni otimo kamano tinyalo ng'won ne twech mar dweche auchiel no.
Koro bro luwore gi gima odhi lero e mbele doho nikech pod wakia gimomiyo ne otamore ni mondo kik odhi. Lakini bende ka wang'iyo en ni wayudo ni osekawo okenge diberio kokoso tema ok odhi e doho kaka nikone. Ma kawuono ne mar abiriyo. Nonego bed ni obiro kawuono to ne ok obiro. Koro diberio te kokosebedo ka obiro to kendo okosechiwo explanation. Manyiso ni koro kopo nodhi to nyaka koro gima ang' odhi biro kowacho ne kot ni ema nomo ne biro. Nyaka ang' obed gino manyalo convince court ni adieri mae to ne nyalo miyo ng'ato kos ma ok obiro. Koro nyaka ang' pod en gi burden kata osigo mar biro lero ahinya mo convince court ni gi circumstances mane entiere ne ok onyal chopo.
Dad, kaka sani tend obila pok ochung' motegno kaluwore ni Masengeli osebedo mana katiyo e yor kojolo kaluwore ni Douglas Kanja ma bende ne owal mondo mi okaw komno nyaka sani od bura mamalo pok opuodho mar mondo mi okete gazet kaka ogai mar obila. Ponono ni Masengeli biro chopo e jela makoro twech ni madweche auchiel chakre. Mano nyiso nang'o ne tend obila, ang'o minyalo tim mar mondo mi obila pod obed gi jatelo kaluwore ni sani thuolo makamano ni nono?
Mano gima ok onego bed kata ni chando pach ng'ato nikech kata mana machielo cha ng'ama ne nitiere ni Koome nogwe tao to immediately mano gwe tao to noket ng'at manyalo manyalo mako gino gi kojolo nyaka chieng' ma iyudo ng'ama chielo. Maiso ni ker pun tiere gi telo mar dhi keto ng'at machielo bedo kojolo. En enena kojolo koro yudo ng'ama chielo ma replace ok onego bed kata ni kao dakika abich. Bedo nende onyalo dhi e jela no kata kodhi to ng'at machielo pod biro mana biro mama kama katelo no nyaka gie siche makoro ng'at mane ng'at ma bunge biro puodho biro mako komno.
Ang'o matimore ni Masengeli ponono ni odhi mo otwe kuom dweche auchiel motieko mako tenore koda chik mawacho ni apisa mar sirikal ok onego bed ng'at ma chilo mora mora kata moseyudi gi keth e doho?
Sama koro ang'o dhi obedo ni osetwe dweche auchiel mokuongo koro kupo no apply gimiluongo ni certificate of good conduct mi apply gi jokwach kich ok odhi yude to kata koyude to dhi nyiso kacha ni en gi dweche auchiel ma ose serve. Koro ka osebedo ni ok onyal yudo certificate of good conduct to kupo ni dwa hold office mora mora nyaka ang' idhi koa ir jo anti-corruption magimbe gimi clearance. Mano nyiso ni sama koro dhi tero certificate of good conduct ne dhi yudo ka jo anti-corruption gibe koro gin gi record ne ni ng'ani nosemaki kendo koro ok qualify. Manyiso ni gibe ok gidhi miye clearance to koro kok iyudo clearance kata niter document ni kanye to idhi yudo ka document ni oboke ni midhi tero kacha in mana gi certificates magi lakini mar DCI madwarore ionge godo to gimar anti-corruption bende madwarore ionge godo. Manyiso ni ok dhi kata mana bedo shortlisted ne tijno endo.
Mano nyiso ni ponono ni obete jela kuom dweche auchiel motieko tije kaka apisa mar sirikal onego bed ni rumo kanyo kaluwore gi chik.
Dhi rumo gi kanyo.
Erokamano ahinya. Bende wach mar nawinjo ka Justice Lawrence Mugambi nowacho ni kata obedo ni nitiere kaka nitiere chik marito apisas madito kendo ahinya kotenore kod sekta mar obila ok nyal mone mar golo chik kaluwore kod pend chike mapacho kama owacho ni ema otelo kata maduong' moingo dhano mora mora. Bende nitiere chik matalo jatelo kaka kom ma Masengeli nitiere mondo mi kik miye kum machal gi makoro doho omiye kawuono.
Onge chik mora mora matamo mondo mi kik miye kum. Kum doho nyalo miye kaluwore gi documents kata evidence manokelne doho. Koro gima ne judge wuoye notemo lero ni kaluwore gi kaka hierarchy mar polis chalo, onego bed ni polis maduong' mogik magie sechegi en ema omako komno. En ema onego bed nochiwo order ni jowetene matindo ni koro dhi tim gima kama kama. Makata kupo ni nitiere ng'ama onego bed ni mako, en ema onego bed nowacho ni koro dhi mak ng'ani. Koro ing'e ni wayudore e okang' ma koro ok onyal wacho ni bi maka. Koro emomiyo mondo mine doho mondo okony gap mantiere no. Koro doho wacho ni kupo ni ok obiro e mbele doho gi seche manokone ma period ni endi okalo to en ng'at ma ung'eyo ni onego bed ni oluwo chik, onego bed ni koro odhi kende owuon ir commissioner mar prison. To kupo ni ok odhi ir commissioner mar prison to doho achiel achiel nochako wacho ni koro jatend migao mar interior ma bende ma koro telo ne polise ma koro chalo kaka jatende mondo make sure ni okawe ma otere. Koro iboyudo ni ka uponi jatend migao ni be koro okokawe motere to en bende idhi chak ichiwne order machielo mondo koro obi e court mondo owach gimomiyo Masengeli otame tero e jela.
Erokamano ahinya. Ma nyiso nang'o e chung' mar doho ma pacho ka? Bende kirango historia en gima osega timore koso ma okang' mokwongo ma ogai kata jatelo mar obila e pacho ka koro yudore kama chal kama?
Mae gima osetimore mokalo. Kwang'iyo kes mar Miguna Miguna gi seche manogole oko, dho ni macha to nok jatend migao, nok jatend obila, ne en jatend migao. To en embe nowach ni mondo tere jela, to en nomiye gi option mar chulo siling 1,200. To kata mi option mar chulo 1,200, to kata gi 6 months chande, gi dweche auchiel chande, pod ochalre en ga conviction ma ok onego bed ni bedo e ofis. Koro gima en notimo mane riek en ni nodhi to appeal kane pok okete e jela mondo mi kik nochul pesa cha, nikech pesa cha kane ochule to ne pod odhi yudore ni ok onyal yudo clearance mar DCI to kendo gi mar jo anti-corruption.
Erokamano ahinya. Ma nyiso nang'o ne jotelo, nikech wang'eyo ni ma ok en okang' mokwongo, rajatelo mokwongo makoro buono doho kata rem chopo e nyim doho. En gima nyiso nang'o ne jotelo ma osetimo kamano kata mani kod paro ma kamano?
Gima gini temo nyiso en ni sama kaka Kenya medo sudo, nikech kuang'iyo chon kane pok warwako katiba manyien ni, ne wayudo ni nitiere ji mang'eny mane yudo kot ne doho ne chiwo order to ne gikoso mok gitimo kamano to kendo onge gima ne timore negi. To kaka wasemedo sudo, wayudo ka 2018 nochiw macha ne jatend migao kendo kawuono koro wayudore gi jatend polis. Kaka ji ong'eyo sana sana gi joma nie gweng' ma samoro ok odhi skul ahinya, ji okawo ni polis en ng'at moro malich ma en e wi chik. Mabe aparo ni mane gima samoro kaka koro Inspector General masani ni ne paro emomiyo ne pok odhi e doho kata ka doho luonge. Koro kaka piny medo sudo, e kaka ji medo, e kaka doho bende medo bedo gi independence gi, gimedo timo decisions gi kaka gidwaro to gi kaka chik wacho, maok ging'eyo ni to joma moko dhi wacho ang'o. Gitimo gima sheria dwaro kendo gibro luwe makati bed jatelo mar polis, kati bed jatend migao.
Manyiso ni piny Kenya ochopo kama koro chako winjo chike manolos mondo ta chenro mag Kenya.
Mano adier kabisa, nikech kata ka ni winjo kaka ne judge cha ne wuoyo, an awuon ne an e court, ne wan achiel kuom jok mane timo case ni ne Law Society of Kenya. Judge no ng'iyo nyaka pinje maoko magima kamayo osetimore. Mong'eyo ma achiel kuom cases manokuot kanyo mowacho kaka nomak jatelo ka ne ok oluwo chik, ne en case mar Jacob Zuma ma bende ne en ker mar South Africa. Koro iyudo ka wamedo dhi e space kaka piny medo dhi pinje maoko bende. Ma sani kama koro wagik okang' ma koro doho dhi bedo gi ngufu ma gimoro amora ma ng'ata ng'ata timo nyaka otime kaluwore gi chik, makata in mane kom mane, nikech ing'eyo ni gimoro amora ka uponi wang' itime marach to ka wang' oteri e doho to doho ok biluoro kom mimako. But gibro ng'eyo gima chike mawacho.
Erokamano ahinya. Weche machal kama ng'eyo ni gie sani telo mar obila milaka ne mawacho mokwongo kanyo ni Masengeli ponono ni koro odhi mar mondo mi odhi nyime koda kum ma dweche 6, nitiere thuolo madhi dong' e doho. Par ni Douglas Kanja pok otiek puodhi, kata ng'eyo ni chik wacho ni ok onego bed ni Masengeli bede komno kuom thuolo moyao ndalo 90. Samokel ng'at machielo mar mondo mi okaw kar Masengeli, nyiso nochako kwano odiochieng' mokwongo bedo ng'ama nyien ma kojolo, koso ndalo 90 mag bede yor kojolo cha pod itiyo godo?
Ndalo 90 ni iwache ga ni mar ok wach ni ok inyal act. Iwacho ni the position ni ema nyaka fill gap manodong' kaka ka ndeko ome o resign cha. Ema nyaka wapong' gi ndalo 90. Manyiso ni ng'at ma wang' obiro chande pod ndalo ma Masengeli nosekawo. Idhi med gi ewi kwan ma embe odhi biro godo. Manyiso ni ndalo 90 cha ema nyaka ang' odong' adong'a ndalo 90 nyaka ne kome wuoge kom.
Manyiso ni inyalo bedo e yor kojolo mokalo ndalo 90?
Ok inyal bedo mokalo ndalo 90.
Koro ka ng'at manyien obiro timedo ne dweche 2 mane Masengeli osebedo.
Koro yudo ka koro nodong' dwe achiel. Tiende ni koro dweche 2 kamede achiel modong' ni. Ok odhi kawo moingo dwe achiel. Manyiso ni kom nobedo vacant, wawach ni tarik 1 dwe mar 1. Nyaka tarik 30 dwe mar 3, unyalo bedo jikojolo 30 e diere ka.
Kuwero. Makamana ni ndalo 90 ka.
To nyaka awang' kel ng'ama chielo. Nyaka ne vacancy bedi, nyaka ubed fill gi ndalo 90.
Penjo bedo niya, ponono ni koro Douglas Kanja, okang'eyo gimomiyo od bura mamalo nyaka sani pok opuodhe, kata obedo ni senate nosepuodhe. Penjo bedo ni ponono ni Douglas Kanja ok okalo okang' kata ochopo e od bura mamalo to ong'ise ni okoromo, manyiso ni koro dok chien mar mondo mi chako wal ng'at manyien, manyiso ni dhi kawo thuolo mang'eny mohewo ndalo 90. Ang'o matimore?
Koro magi bro yudo ka wabro yudore gi unconstitutional positions. Ma thothne ka wang' ochak process no manyien kata ka wang' oket ng'ama chielo, to ji nyaka wang' ne dhi e doho mondo gidhi gi challenge. Koro thothne gima ibiro yudo ka biro timore en ni gibiro dhi e doho mondo gidhi gikwa doho, gidhi gikaw gima iluongo ni advisory opinion. Nikech mae en circumstance ma katiba ne ok ong'iyo or ne ok oketo into consideration seche manindike. Ne ok ong'e ni gima kamano nyalo timore. To ero koro ji odhi oyudore kanyo. Koro nyaka wang' ji dhi e Supreme Court mondo gidhi gikaw opinion, legal opinion e Supreme Court madhi nyiso ni ere kaka inyalo kony kanyo.
Mm-hmm.
Ma achiel kuom situations machalo kamago ne en mar women representation.
Mm-hmm.
Mar bunge.
Mm-hmm.
Kanogi kama kaka ne katiba wacho ni ji nyaka bed achiel ewi adek.
Okonego kal ariyo kuom adek.
Kanogik seche ma mano nokalo.
Mm-hmm.
Ne ji odhi e Supreme Court. Ma Supreme Court nomiyo ji opinion, advisory opinion, ni koro nikech gini ochopo kamae to mae gima ne katiba noko neno nitiere kaka wanyalo yudo kaka ijole.
Erokamano, mana ka watieko LSK, ang'eyo ni ma en bura maune manochwal e doho ewi Masengeli kuom rem dhi e doho kuom thuolo mang'eny. Ere ber kata rach muyudo e bura machalo kama, ang'eyo ni un gi buche mang'eny kaachiel koda gweno maun godo ne buche mumako e doho.
Ber ma wayudo e bura machalo kamae en nikech kaka kawuono nong'ade, onyiso ni chakre sani ng'ata ng'ata momako kom moro amora, obed e sirkal, obed kata mana e doho, obed e private sector, kata obed ja ohala miparo ni in gi pesa, samoro amora ma itimo gimoro amora nyaka itime kaluwore gi chik. Makoro ji ong'eyo ni gimoro amora mitimo kok oluwore gi chik to doho nigi teko mar chungi kata ibed mana ng'awa. Koro magi e gik makonyowa nikech iyudo ka samoro kaka koro sani Masengeli pole, kaka koro Masengeli gi e sechegi oneno ni en ema en e kom. To bang'e ka obro wuok e kom, to en owuon obro dwaro ni mondo ji olu kot oda. Kech waseneno mano gi jatend migao ma bende nong'adne chik machalo kamae gi e seche mane en e kom, noko dwaro bei kot oda. Bang'e ka nowuok to ka nochak sande gi sirkal achiel achiel or kata mana gi jogo ma be en ema notelo negi, to konogi kaka kik gilu chik. Kane jogi ochako sande, en owuon nodhi kamanyo mondo kot mondo konye. Koro gima gini konyowa godo ni omedo court authority, sani koro ji winjo ni court otegno kendo court konyogi. Ma nikech wambe court kanye ma wan wa practice. Onge tiende mondo kaka koro an abiro ibiro ni mondo they are represent ye court, achual wach ni ye court. Tadhi e court makata ka wang' ayudo order to onge gima idhi timo godo.
Mm-hmm.
Koro gini medo wa ngufu ni kama wadhiye, ko wadhi ni wateri in gi case, to case nene kidhi yale to gima court dhi wacho nitiere kaka odhi loko ngimani.
Erokamano nyakende, mano aparo ni mano bende koro muono adiera ni doho ochung' kar kende mana kaka chik ma pacho ka dwaro.
Mano adier, nikech kata aparo ni gie chak higa ne wan gi weche mane chando sana sana doho kane wacho ni doho ne ohero kaka the state house mondo ne gidhi gibed gi executive, ma mano ne chendo ka koro iyudo ni ok inyal trust ni kitero case kia maybe ke en case moro ma ok dhi gi gima sirkal ne dwaro. Ok in gadier ni gima doho dhi wacho be ne giwache kaluwore gi chik koso giwache gi mapendeleo. To gi e sechegi nikech waseneno ka doho kawuono nochung' motegno ne jotend sirkal, koro wan gadieri ni gimoro amora ma sani doho otimo ok gitime nikech mapendeleo ma ginyalo bedo godo ne ng'ata ng'ata kata ne position moro amora ma ng'ato nigodo, lakini gitime kaluwore gi gima chik dwaro.
Ero kamano Nyagad, thuolo rumo gi kanyo, kata kamano ang'e ni en twak monego bed ni wadhigo nyime mondo mi wagol odok e it jopiny kendo mondo mi wabed koda ng'eyo matut ahinya kotenore koda weche mag chik. Ero kamano.
Ero kamano.
Nyakoromo gimana kamano wadon mondo mi wadhi nyime koda weche manyien, kama komiti mar Senate dwaro mondo migao mar wuoth koda paya ochung' twak magin godo kod kambi mar Adani ewi nyiewo paw ndeke ma JKA. Senators mane oromo kod jatend migao Davis Chirchir oseyo kambi mar Adani kod mibadhi ka giwacho ni Chirchir pok oketo ler makare ewi tudruok kod kambino.
Head of terms which is in section 3.3 of the documents I submitted to honorable members state that the concessionaire will make an offer to the existing JKA employees with equal or better terms to their existing terms of employment. Joining Adani will be voluntary for the employees. They will have the option to ascend to Adani or to stay with KAA, which will be managing the other airports, or to take a voluntary exit package which has also been provided as a third option. there will be a three-year interim management period during which the facility will be jointly managed by KAA and the concessionaire for handholding.
Jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro nyiero jo od bura moko ma Mount Kenya mawacho ni onge gima osekonyo godo gwenge go higni ariyo mar tend Kenya Kwanza. Kaulo oseboa ma Nyeri, Gachagua ne owacho ni jotelo onego ket maino gi e tiyo ne jopiny ma ok goyo siasa pile ka pile. Ka otene kod jo od bura ma Sanja mawuok e gwenge go, Gachagua bende ne okwayo jopiny mondo obed akicha ka gigoyo kogno jogo ma ok ti maber. Kata kamano, jo od bura mane otene ne owuok apiaya mar lero ni ok gibiling' ka igoyo Gachagua lweny e kweth mar Kenya Kwanza no.
Mimi niseme nikiwa hapa nyumbani, uchaguzi uliisha, sasa ni wakati wa kazi. Hawa wananchi wanataka kufanyiwa kazi, hawataki mambo ya siasa. Wanataka barabara zimalizike, hii uwanja Rolling Stadium imalizike, watu wawekewe stima, watu wajengewe barabara, watu watengenezewe shule. Mambo ya siasa ilikwisha, na watu walichaguana, wakachagua president, wakachagua deputy president, wakachagua MP, wakachagua senator, wakachagua governor. Saa hii tupatiwe nafasi tufanye nini?
Sekta mar somo medo mana nimo kaluwore kod achiedh nade mamedo nure. Higni ariyo nyaka ne sirikand Kenya Kwanza donji e telo. Kata obedo ni jatend piny William Ruto nokawo migao mar somo kapod yomyom ahinya kaluwore ni lai mar somo mar CBC eka nochakore kendo thoth mbalariany ne gope obembo. Jolony lero ni singo mathoth ma Ruto noketo ne jopiny mapok onyalre nyaka sani ema nomiyo jopiny oketo geno ni sirikand Kenya Kwanza ne nyalo rieyo sekta mar somo. Ma e wuoth malit ma sekta mar somo sekalo e igni ariyo mokalo.
I, William Samoei Ruto.
Igni ariyo tok sirikand Kenya Kwanza kaotelo, sekta mar somo e pachoka ni kama rach kaluwore ni thoth chenro ma sirikand Kenya Kwanza nosingo tiyogo e bero sekta no nenore mana kalak kendo moko osepodho. Jolony lero ni kata obedo ni sirikal mar Kenya Kwanza noyudo sekta mar somo kapok otegno, keto geno mathoth ma ok nyalre ne jopiny koro sani oketho sekta mar somo ma sani ni otanda mar midekre.
The current government inherited an education sector that was in a downward spiral. A downward spiral in the sense that we had a rushed transition from the old curriculum to the CBC, which had been unplanned, which had become a huge crisis that they inherited. They also inherited higher education that was already in a huge crisis. The problem is that they made huge promises. They made people think that after 2022, we will enter the land of milk and honey. And they either did not have a full understanding of the extent of the problem, or they had that understanding, but they just wanted to win election and they didn't care what happens after that.
Jata TJ Mari Rok Maru Sao Emmanuel Munyasa, lero ni aput mane Kenya Kwanza ochuogo, ewirie yo sekta ahinya lai mar somo mar CBC, nore mchiwe chenro mararie mana noni CBC otayo makare. Giesa ni Munyasa lero ni chenro mar CBC obam, kendo kinyis picha maler majolo nyenigo ko chakre.
So the term we came up with around domiciling was an interim term. It was supposed to help us avert a crisis and then think about how we create the school system as envisaged in the CBC, which is that we'll have an ECD, we'll have primary school, we'll have a junior school, and we'll have a senior school. Until now, there's no sign that we are working towards implementing the designed CBC.
Achiedh nade mar CBC bende jimbore kaluwore ni jopuonj mag CBC 46,000 manonego ndiki e yo mongirore nyaka sani pong'o itgi mana gi singo, tim to onge. Jopuonj mag JSS oseng'anyo kuom thuolo buora e higani. Ng'anyo sekta mar somo osebedo kaluwore moro e tok wadgi to samoro riat. E chak mar tamar adek, jopuonj mag KUPPET kod mag KNUT nobago ng'anyo kaluwore kod achiedh nade mathoth ma gin godo. Kata obedo ni ng'anyo ma kamago nochungi, nyaka sani moko kuom ng'ikruok ma jopuonj ni godo pok otieki. Gie thuolo ni jopuonj mag mbalariany e bwo riwruok mar WASU obwogo dhi e ng'anyo nikech nok mar omenda e mbalariany gima miyo moko kuomgi pok ochul kata mana osara. Ma kimedo kod wich bar maduong' mar chenro manyien mar siro somb jopuonjre ma sani bwogo nuro chutho somo e mbalariany. Munyasa lero ni sirikal nonjaore e kinde mane oriwo wach mar jiwo mbalariany oloso omenda moromo kod chenro manyien mar siro somo e mbalariany.
While changing the funding model, we also allowed universities to unreasonably, in my view, increase fees to unimaginable levels. And so mixing the change in the funding model and the increase in the fees to a level that is to me unreasonable has created a problem. That problem is going to be, right now it appears like a problem for students. But in the fullness of time, it will be a problem for the universities, it will be a problem for the government itself.
Munyasa oseahinya jatend migao machon mar somo Ezekiel Machogu, molero ni ne kiare kendo ne ok owinjo tije malong'o.
First cabinet secretary was a mistake to have been in the ministry. I am not saying this because he left. I have said this when he was still there. I thought he was out of his depth, never paid attention to what was needed in that ministry. I am hoping that the new guy is solid, that he will be able to sit down in the boardroom and look at the problems facing the ministry.
Nyakora mogi, achiedh nade mag migao mar somo thoth mokalo, kendo thuolo ni ok nyal romo lero gi duto. Parne sirikal ni bende e machieno mar chiwo chiemo e skunde nochungi. Sirikal duto bende oduoko chieno mena michiwo ne nyathi ka nyathi e skunde mag sekondar kowuok e siling 22,000 nyaka 17,000 ng'ato ka ng'ato.
The figure of 22,000 per child was set up in 2008 when the free day secondary education was implemented. In 2024, we have reduced that amount to 17,000. One will ask, what is the logic? Because the cost of living in 2024 is definitely much higher than 2008.
Watiyo kod midhiro maduong' masani okwako skunde mag Meye, kama chiegni ni en mar Hillside Academy and Arasha, monego jopuonjre 21 kendo hinyo jopuonjre mathoth. Ka sirikal mar Kenya Kwanza donje hike mar adek, migao mar somo e bwo jatelo manyien Julius Migos koro nikod ting' mapek mar bero sekta mar somo kapok otho chutho. Dakika 30 osekalo tok sadek chenro pod en maro imore aneno ka uoro oteka simfruzo kinda awinje yono makare kendo ramo gi TV neno maler nyinga en ato uod kodumba kanyamua mawino janabi kanio yani masaya ye gidoho kuom mako masengeli jok mane omiyo rawereo thoe mandamano beonego kaonegi okang kaluore kod chik kero kamano mayo wino janabi eparoni aseso mumari maan nyaring Alfredo Luo chamoso siepa Phoebe Pamela Onyango ken Tanzania kod umecha Selesi na Uma Onyango ken Sori Karungu awinjo injili ero kamana inya kum ote marinya kwa ramogi waringa wadhiedu kamatin mondo ikawaduogi.
Leo na waletea discounts ama ajabu. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, size imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, size imeshuka hadi 119. 2 kg ajab home baking flour ilikuwa 172, size imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, size imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, size imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakome save 1071 shillings. Piga star 487 star 5 hash na ulipe saizi saizi kama stock bado iko. Ukisha lipa, utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye ko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufraye discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts.
Pilot, uko ready kutake off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune itapop up, spin, and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log in to shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na waze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin, and win with Shabiki Jet X.
Basi nyakura mugi teacher beach ni ndiye chendo mara Ramogi Night Disco. Mabiru ni sangwe ni marotieno kwa kaloni Ramogi FM kachwe kwa Ramogi TV. Waiku ni matuta enya kama bende e janguru mara jauma wadu wangiyo sigara mara Jolly Boys Band. Jumage mantie, tupe mare mane gigolo, tumage mane nyasayo sekao. Kaka bende, koro mosa bicha, DJ Kolo, nyisigina ngomu waiko kanyendo.
Kucho po sabiki ya kuna mogejua and aja wa time. Kabe this Friday wadhi bedugi any call warmo. Kachiel koda oruwaya band live manaka indi.
Umenitoa soko sisi ni kwe loving with you.
Wawacho pile kapile niya kete manaka.
Doine mara makata kutu kodinga mapija unge hijaberine mara.
Inodi ting mupong kod late gikuyo ka uten record thoe mupogore ma uneno mokalo kuom masiche makoch motimore e gwenge mopogore kawuono. Kowuoke masira makoch mar apaya Kitui kod Mombasa nyake masira mar mach Naivasha, masiche makoro oweyo ka anyuola mopogore kuyo ka yuago lal mar joheragi. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth.
Rumbi maglit kod kuyo ne okwako gweng' ma Nyakaro e Naivasha bang masira mar mach, muoch mowang'o nyithindo adek ma jo higa auchiel, ang'wen kod ariyo motho kama mingi to ne otony. Majno mabende pod gima dine kele poko yangi oweyo ka jogweng' hum nono ka gikwayo sirikal mondo tim nono mapiyo mar ng'eyo gima dine chak majno kendo ndhiyo achich mibitudi kod tim makochno.
Kabla sijaingia kwa nyumba nikasema kwanza nichungulie ile kwa ile nyumba nione hii mosi ni nini. Ndipoza nilianza kukuta pole pole kufika hii kwa hii nyumba hii mwenye mnaona hapa, niliona hii nyumba iko imezingirwa na moto. Ndipoza hapo nilianza kupiga nduru na kupiga mayowe nikiita watu wakuja wasaidie.
Mimi kufika hapa niliona wajimi hapa pale kwa hiyo kona hapo tu, huyo mama ya watoto akaniambia lakini wakimu jua watoto wako kwa nyumba. Mimi nilishindwa na la kufanya juu hakuna maji hakuna kitu.
We want to see serikali kwa mkono yake. Ikija hapa iangalie ifanye uchunguzi ili kama ni mtu amefanya hiki kisa. Kabila hata maziko hayajepagwa huyo mtu awe ndani.
Kwa machelo ya county Makitui, jopunjere ya uchel, nola longi magyo kinyi makawono, togari kido mar probox, tuomogi, kagithie school, eapaya Makitui Kibwezi.
Ilikuwa alfajiri saa 12 hivi. Nilipo sikia nduru ya baadhi waliofika hapa, kisha nikatokea, kufika hapa nikapata ni watu wanalia tu, watoto sita, wa sekondari watatu, na wa primary watatu.
Na tumegundua kwamba watoto watatu wanatoka boma moja na watoto wawili wanatoka boma ingine.
Jopunjrego mane jopunjure school primary kod secondary machuani neori wa manyiri ya beach kod woy achiel gino makoro noweyo school machuani kaulor.
Na mwalimu akanipigia baada ya lisali moja akanielezea kwamba amezungumza na wakubwa na amesema ni sawa tuweze kuachilia watoto waende nyumbani kwa sababu hata tukikaa pale hakuna kazi ambayo itaendelea.
En Masira Makoro, oyo familia mar Mulatya Kiminza kod litgi fuok maduong bang'we to nyithindgi adek. Mario kuomgi ne jo grade adek to achiel ne ja grade auchiel.
Na hali ya familia kulingana na ukweli hawana uwezo. Hawana uwezo hawana uwezo kwa kweli, na tunaomba serikali itusaidie.
Jodak Machoani koro dwaro mondo serikali kokalo migao mar wuoth oneni apaya ma Kibwezi ochoge signpost mondo kony e rito chike mag apaya kendo duoko chien masiche piny. Ringre jopuonjre go kane karkano ringre ma Mutomo ka obila dhi nyime kotimo apedha mager ne dereba mar nyamburko no mabende ne oringo molal miru bang' weyo jopuonjre go tim ma dho ngere dendo ni hit and run. Rumbi mar litni bende oyudo jodak moko Mombasa tok ji ariyo wito ngimagi kama moko 11 to yudo hinyruok maricho e masira mar apaya mane otimore e alwora ma Bangladeshi e apaya maduong' mawuok Mombasa kochomo Mariakani. Kaluwore kod komanda mar obila ma Jomvu, Lydia Wanjiru, masirano ne otimore bang' matatu mar Nissan mane oting'o Johan Mogoka tuomore Rigiri Dapiko mikoni ne ringo koma okore. Ringre jogo mane owito ngimagi ne utere kar kano ringre Marcos General ka jogo mane oyudo hinyruok to ne oringo do e ute thieth mopogore Mombasa kuma gidhi nyime kod yudo thieth. Obila dhi nyime kod timo nonro e wi masirano mane otimore kawuono e kar saa 3:30 okinyi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Jiangwana wetongi magie kardak mashauri moyo kamkunji boma Nairobi bango dundu mar minyaga mane gigero luar kuomgi kendo umogi. Masirano mane otimore e chunyo tieno manyoro onego jiangwena kama mokadek yudo thieth bang yudo hinyruok marach. Jodak lero ni jal mane omiyo rak mar gero dundu no ne dhi nyime gi tich ka ok oluwo chik ka bende ne oketo jogo gi tich chunyo tieno. Joyce Oduor gi ler mathoth.
E kar dak mashauri moyo kamkunji e boma ma Nairobi, jodak makono ochiew kod kuyo bang odundu mar minyaga luar kuom jotije mane gero odundu no kendo kelo tho mar ji ang'wen kama moko adek to dong kod hinyruok. Kaluwore kod Charles Mureithi, achiel kuom jotije mane gero odundu no, masirano otimore kar saa 7 otieno ma piny orugodo kawuono e seche mane gidhi mbele kod tijgi.
Tulikuwa kazi hapa ya kuweka karabat. Hizi ziko mnaona hapa. Sasa kitu saa 7:30 hivi usiku. Sasa tulikuwa tunakoroga, tunakoroga, karabati inateremushwa, watu wanabadilishana, unateremushwa chini, unapanda juu, unateremushwa chini. Sasa kwa bahati mbaya, wale walikuwa ndani, ile mchanga hii imechimbwa kando, ilirudi kwanza. Ikagonga ile karabati, na wale walikuwa chini wakafunikwa mara moja, lakini mmoja wawili mmoja akaweza akatoka tukamfuta nje. Sasa wengine tukachidwa na kuwatoa wawili walikuwa napiga nduru, hawa wamekuja kutolewa na hii watu wa fire brigade.
Jodak mashauri moyo lieko ni manoken mokuongo maudundu no luar ni maro sebedo ka usienyore kata ikinde mokalo chien to jogo mane omiyo rak mar gedo ok deu.
Imeporomoka hapa mara tatu hiyo mchana na usiku iliporomoka hapa. Na wakaendelea na kazi. Sasa jana usiku nilifunika watu hapo watu wa saba.
Mama Dan Maina chill kwa Mrawera malie korenio witongi mane masirano nigilit e chunye tok winjo masira mane ojuko wode ka uywak ni wode madan koro weyo nyathi matin kod min ota.
Ni mtani tunaishi na yeye yako na bibi na mtoto. Na nimeitwa kwa nyumba mama Dan hayuko, nikauliza Dan hayuko aje? Ameshuhudiwa kwa sababu wanapeba takataka isili. Nikaambiwa Dani leo hawakuenda Isili, wameitiwa kazi hapa kwa taraja na hiyo mchanga imerudi imenifanya nini? Imewaangukia Dani amekufa.
Oseyo jogo mane omiyo rak mar gero dundu no kuom keto rawere gi tich nyaka e chunyo tieno, gino mane oketo ngimagi kama ng'au mochuo kelo tho mar rawere ang'wena.
Na mbona huyo amepewa hiyo contract? Mbona hawezi fanya contract yake mchana? Hii mchanga ichimbwe mchana life. Nawaambia nini, mtu aone ile kazi anafanya. Usiku kimulike hata ule alikuwa kimulika ile tochi. Mnajuaje kama usingizi ilimbeba akasahau? Ndio hiyo mjanga vile likuja vijana hawakuona.
Jodak Mashauri Moyo, koro dwaro ni sirikal oneni giyudo ratiro bang tho marawere angwene masirano, kabende gikwayo sirikal mondo oneni jogo maomio rak mar gero dundu no otiyo odiochienga.
Omba sirikali, wale mnapatia hizi tenda za kutengeneza hizi nini mifereji ama mitaro, unaona nini? Waambie wafanye kazi yao mchana.
Tunaomba tafadhali serikali, kama wanapeana contract wapeane contract, watu wafanye kazi yao mchana. Kazi ya usiku ni ya kafara.
Obila uyango ni ngata chiel mane uyudo hinyruoke masirano, yudo thiethe od thieth mama Malusi, karingre jogo mane uitongi magie masirano, totere karkano ringre masiti. Joyce Odura, Ramogi TV, Nairobi.
Migepe mpogore mwa kumagu pinyo wacho. Tiego ruwadhi kwa jolo pige county mauma beye weche maglope kaka chiel kumyor duko chieni yuaru wa kumaglope kwa rugwenge. Migepe go, ne ubedo giro mwogi ruwadhi te kwa jolo pige mauwa kikarchungo dbura mandhewa. Kama ne gimio gitiegrok, ewi kaginya lo konyo tieko yuaru wa kumaglope. Kalu rani mdhewa ina chiel kumugwenge mani kodbuche matoth maote noregi weche maglaro lope. Chendro geto neno ni ruwadhi ubedo gilo onyo kode ngeyo kaka ginya lo tieko yuaru wa kumaglope mana nejo piny. Anyato mwondiliede okoma lopegi eyo ma oko winjore.
And then we have the senior chiefs. Kisii County.
Training ni no time kaluwore gi challenges ma chief osebedo ka ywago ni ngengi oko ngeyo processes kata procedures monengo gilu e weche mag addressing land issues. Tudruok makama osemiyo waber nikech ka watieko bura ni to chiefe koro bro ngeyo the right processes and procedures monengo gilu ka ging'iyo weche mag land.
Samoro sama ji timo succession kata ji watch land moro dispute monitie to chiefe gi mong'eyo kendo ging'eyo jodongo mong'eyo boundaries kuonde ma gik moko nitiere kaka blow no bedo. Emomiyo ne wadwa mondo wakel gi on board wati kodgi yo maber.
A number of members of our community conduct land transactions by mere agreement only. They are not utilizing the legally established land control board so that a transaction is conclusively done by way of transfer of the title from a seller to a buyer.
The issue of writing letters by writing agreements by chief in respect to deceased estate is forbidden. It's illegal. Advocates also are not supposed to write such agreements because until someone succeeds a property, you cannot engage in any transaction in relation to that deceased property. So advocates and chiefs have been requested to desist from doing such agreements, which are usually subject to disputes in court.
Mokwa mjogo, mane weto mwandu gie kinde masira mapek maraula mane umo mosindo e karchungo dbura Masuba South, dwe marabichi gane yuwak ni gikale ngima matek, banka ne ute gine uru mbore peny e kinde masira no. Tho familia mane yudolal, kalure kod masira no yuwak ni giyonge kunde jot, nyaka sani gino maro chungi magin. Giwacho nyaka masira no timre gijot kunde maricho, kendo kata mana singo mane umegi mar gedo ne gipoko chopo. Familia go ne loso kinyasaga ikini mane kanisa Adwene Bade Malek Victoria Field ne otenoregi kara ne otenoregi kony mopogore.
Gige na nodhi. Makoro gata gisani aonge kama nyalo chuorae. Achiliel chuora notho. Noweya gi nyithindo. Nyithindo moweya go gi bende dhi sikul. Gigi mag sikul nodhi te. Biashara mara mana yao pi nodhi godo ten en kar duka. Pi nodhi go manodong nono. Nyithindo dong gwe lweta nono. Makata kaka chak gota matabe achiliel.
Kuonde madake ntie kaka okunyore. Makata uwotho munda chope ndara. Asandora. Kuro asebedo gi chunyi lit. To kawuono nieri amor gi kanisa SDA Lake Victoria Field kuom loso thuolo makende kendo thuolo maber mar parowa kendo giyworowa gi kony mopogore opogore.
Ne wayudo ni ne sirikal osekelo kony to jomoko ne pod orem. Koro joma norem go watop negi yap mondo gibed gi teko mar yudo kaka dang gisettle. Kendo wawacho ni migepe duto pod dwaro kony gi kani. Ke jomoko nitie mapok odak e ute gi nyaka ndalono.
Wan gi joma obwe wabro miyo mabati mag udi, at least ng'at achiel bro yudo mabati 20.
MSA mar weche mag ohala en gikone to jo ohala e chiro ma Mudhuro kod Marikiti e chuny boma ma Nairobi oyie mar dar kendo dhi e chiro ma Kangundo tok romo kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Jakom chiro ma wakulima Paul Maina tok romo ni wacho ni jo ohala go mauso otungu, rabuon, machunga kod mananas dhi yudo thuolo mahuyanga e chiro magidhiye kendo golo dhungruok mosebedo e chuny boma ma Nairobi. Sakaja olando weyo juogo jo ohala go kuom dweche ariyo e sama gidar mar miyogi thuolo mar duoko chenro magi kare. Ng'anyo mapek nobedo nyoro ka jo ohala go kwedo darogi nyaka e chiro manyien ma Kangundo.
We have concluded with a good discussion. We have agreed to keep law and order in our market. We have agreed that all the additional vehicle will move to Kangundo Road.
We have agreed that after a certain number of vehicles, any additions will immediately go to Kangundo as we pick it up, and we're giving it up 1 month to monitor the progress over there. So we have said there'll be zero tolerance against, you know, those who do not want to abide by the rules, because order will be fully restored. So we want to ask our traders to, even as they continue plying their business, to understand that this is a cooperation between ourselves and between the traders at our market.
Just also want to affirm that the communication which has been communicated by our Excellency the Governor and the entire team of the business community from Mukulima Market is the agreement that we put in place to ensure that the people of Nairobi enjoy doing their businesses along our roads and also within the markets that are within the city.
Kambi mar Sony Sugar ma bende kinde ma okalo yande osebedo ka thembo nikech midhiero mathoth sani koro osechako yudo muya ka tend kambi ni wacho ni geno nitiere ni kambi ni dok e tiende e kinde mabiro.
Oganda mathoth e kaunti ma Migori keto geno margi e pur mar niang'. Ka bende kiwacho wach mar niang', gima oganda mathoth dwaro winjo en kaka kambino mar Sony koro tiyo. Kambi ma Sony e higni machien mokalo yande ne obedo kod midhieche mathoth ma oting'o rem chulo jopur gopege kod mamoko. Gino ma bende yande ne omiyo oganda mathoth ne lalo kata geno kuom kambini. Midhieche ma kambini osebedo kakale, osetudi kod gik mathoth ma oting'o sukari ma nengone yot ma yande wuok e pinje maoko kabiro e pacho kae kod mamoko.
Scared when I joined with files, 3,500 files, even in terms of the capacity to go through those files as a human being sometimes is difficult. So we embarked on an audit with our team to go to the law courts, the registries. Those cases, some of them are fraudulent, some of them are non-existent, some of them, even the farmers, the purported claimants, are not even aware. So roughly, we have reduced those cases arising from that exercise to around 1,700.
Wanyalo yudo machine manyien. Kech sirikal osewacho ni ok dwa medo keto pesa e gigi. Ting'eyo ni kambi kaka marwa ma Sony ma wan go sani ni ok odhi maber nikech masin ma wan go ni en masin mano guru 1978 osebedo mana kikonge pile pile. Konge ni koro ok lose. Ibiro yudo kaka kata sukari kata samua wuoni ok onyal rego maber ma giyud pesa monego bed ni giyudo.
Basically, if you do your maths, we are losing 1,200 per bale of sugar. Now, if you translate that to 25,000 bales which we produce as Sony Sugar per week, it is over 25 billion losses. In a month, 100 million. In a year, 1.2 billion.
Kata kamane kide mar higni ariyo mokalo koko sebede kambini, mauting'o, jol manochiw kod piny owacho e yor omenda mar chulo jopur kaachiel kod kata kambini yudo jatatije mongirore bang' rito kuom higni abiriyo. Dwe mokalo jatend piny Kenya William Ruto ne olimo kaunti ni ma Migori kamoko kuom gigo eko mane otwako jotelo e kaunti ma Migori en yo mane kambini ma Sony kod otiyo makare.
Ne oketa e committee mar mediation between National Assembly to gi Senate mayalo madhi winjore e weche chike mancha ni e sugar bill ka. Nitie man kaka ne wawache e National Assembly, then kano dhi e Senate to nitie reservations ma jo Senate nyocha ntiego. Mondo wa harmonize gi, wawinjre, to gin chike man yeye kacha ber, biro keto kendo sekta ma sukari bedo maber nyo.
E kinde limbe marwa e kambini ma Sony, kendo bedo kotwak, koja tatije mar kambini ma Sony Martin Dima, ne wayango ni lockwork, ose chako bedo, kendo geno, osechako duogo ne jopur kaachiel jotijego mag kambini mar Sony.
Kana donjo ne warego 600 tons of bagged sugar in a week. Kawuono anyalo report ni warego 1,500. Wawuok from 600 tons to more than double, 1,500 tons of sugar.
And kambini wacho ni chudogo mag jogo motero niang' kaachiel kod kada jotich gisedhachgo maber. Wach mabende osir kod joten jopur niang' e kaunti ma Migori.
Sani nyaka donji ka 50% nus mar pesa mo generate e juma nus ne dhi e farmers payment because nawacho ni sani one farmer centric. Kana donjo ka nanongo ka areas mag farmers, we were 5 months behind. Sani wasi reduce from 5 months to 1 month. Sani wane dwe maro chiko, wachulo farmers manume waniang dwe maraboro. Ok wadhi doke na akadere iyo. Ok wadhi accumulate more backlog.
Kata ben ni kambini mare goniang masoni, koro chal ka gimose woko tanda mar midekre, gima pod sako it jopur, kod kata mokum jotelo, e kaunti ni Mamigori, en wach mar deso kambini masoni, mapinyo wacho, koro chano timo. George Bruno Mawendo Walter Wino wacho, nekapok pinyo wacho koro deso kambini masoni, pacho piny, nyaka ka umalongo.
An bende, anachiel kumujo wano wacho, nini yoko team public participation moromo, nikechi kata wandine wabede involved, mawa pimo nejo piny, kaka jo representatives gimalo kucho, ni en ang'o ma waneno ka bere gini to bende gimi dhi timni dhi konyogi. Omiyo kata sani nye wanyiso president ni wa feel ni unego be ni wabedo engaged kata wa engage jopiny malongo.
George Juma, Ramogi TV, Migori.
Truly are the winner of 50,000 shillings, courtesy of Jipange.
Thank you.
Una feel as?
Na feel vizuri sana.
This is your check of 50,000 shillings. This is also the goodie bag, the Jipange goodie bag. Hii hata tuambiagi watu nini niko ndani.
I can tell, especially my fellow youths that are wa Jipange na Viusasa.
Celestine Dinda, and she's telling us about the business behind content creation.
You see, when you started, you didn't start because of a client. It was just me with my normal life. I didn't think that my normal life would, people would want to watch it. So I was just being me. So I feel like when you continue being you, like I know there are things I can't do because growing up, I didn't grow up with these things. I know there are things, I know right from wrong. Mm-hmm. I know this is not me. And if I do what is not me, at wewe mwenye uta consume, uta feel, no.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today.
Kenya's number one app, Citizen Digital.
Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya fieta, nilianza kucheza mimi na pesa kidogo, nikimprove kidogo kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Sasa nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana, nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee, biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapito na pia nitaendeleza mambo zingine zangu.
Win big in seconds. Avietiashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changafikia Avieta on shabiki.com.
Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by PCLB license number 428.
Sarabjit,
Epao tuke ni kuyo gilet no kwa kaluwara mara kano ringre e subtal maduong mamoy teaching and referral hospital de Eldoret. Ekine mane ringre jangwech Rebecca Cheptegei ni golo kitere peny mar Uganda. Jangwech mane chopo mar goyo chiwo kara mar chiwo luor mar gi mogik no bedo gi pek mar gayo ywak nikech lit ekine mane gineno ringre jangwech no. Jotugo go okwa serikal mamalo mondo rango kenge mar kedo gi lwenje mag udi. Ringre jatugo no mawuok e piny mar Uganda ibiro ter nyaka e piny mar Uganda e ik mare ma ibiro timo odiochieng' makiny. Cheptegei nowito ngimane bang' wang' dende gi mauta mar mtoka gi jal moro mawachore ni en jaera mare machon. Jalno manotimo tim makochno bende nowito ngimane ndalo machuok mokalo.
Kuna uchofu mwingi ambaye hata hakuna maneno mengi ambaye ningesema kwa sababu alikuwa mwanajeshi na alikuwa nakimbia ya
unaona ni chungu kama mwanajeshi anauawa itakuwaje mwananchi wa kawaida
kwaje ni mashangao kwa sababu kuona
nyideni ma Kenya poko yudo loch mora mora e tuke pinje duto mago kapu jotugo adek konegi koni maigi ni piny mar 23 madhi nyime piny mar Mongolia. E tugi mar adek e pool C, Kenya nologi team mar Israel points 21-11 kapok team mar German loyo Kenya points 21-8 e tugi mar ang'wen. Nyideni ma Kenya omako thuolo mar 19 kuom timbe 20. Odiochieng' makiny, yawuot Kenya biro rakore gi team mar Amerika kapok gitieko tugi mogik mar pool D gi team mar Lithuania.
Getting the ball moving. Back pick flash. If you don't bump Zoper, you're going to get scored on. 3-1. Don't jump on the fake. You can hurt yourself.
Sadeg deka prabichi gochiko, watieko weche manyien mago imore, aneno ka oteni ka maya ukidibo, kani ulanda, karamasiche duwa ngeny manade Kenya ka, ango matimre, rem nyithindo ayuak iluwo. Ramogi TV neno kendo injire malere gwenge mago Okana, Anarisono Sue, Count Me In, Ramogi TV an engineer Kevin Okech Nyarwath, Uwodu Riri, jaten polisi maen Masengeli Nyaka Luchik, kendo chiureka polisi, maoko deko nikech nyako bedra nyisi ne jo Kenya kodwaro nji duto olo chik. Akwai mondo mi wawe gi kanyo erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro mar Oimore chakruok nyaka giko. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.
Na view sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa.
Jipange ushinde na view sasa.
Bonyeza *487*#. Na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na prize ya 3 million shillings.
3 million shillings.
Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na view sasa. Weka 50 bob tu na uende ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni tatu. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 000130.
Mondi yudu wenda mari nyasaye majalimbe kaka sikiza tinu mari *860*419# Parnia Ramogi TV e od joende duto.
Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye chakwa. Uliekelea games ngapi?
13.
Na ukashinda zote?
Kabisa.
Wow, goodness.
Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, kapata 13 over 13. Naweza tu bashiri na ingiane.
Una plan kufanyia nini hii doba zenga?
Kuinua nayo biashara zangu.
Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee?
Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza. Adawa atakula kama vile nimeipata yote.
Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select shabiki midweek jackpot. Chambua games zako 13 safi, alafu wekelea beti yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza shabiki midweek jackpot. Pia wewe tukuite millionaire.
Minadai wote twende hivi.
You're for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671.
Bye.